Seke utambitse abona nagenda se ndagushima warakoze
iyo mbonye inyoni ziririmba
abona
abona umuseke utambitse abona nagenda
Gushima nanze
ndagushima
warakoze
warakoze
umunyamugisha mugisha kuba nkiriho ngihumeka kwita amahirwe adasanzwe kuba nkiriho
Sounds good.
Sounds good.
Who I need.